Tēnā koutou te iwi, ko Thomas Aripo Morgan tōku ingoa.
Ko Maramena Tuna tōku ingoa, ko Celeste tōku ingoa.
The waiata that we are about to sing encourages future generations, te hunga rangatahi, to follow their dreams and aspirations, no matter what obstacles are in front, to always be staunch. No, kia kaha inga mā katoa. Kia ora.
Oh, boy.